wasesakhisizwe local municipality seleke ndijoyinwa ke iguest yam phaa ke kuzoom silive kwikhasi lethu likafacebook sibamba khona ke mphulaphule phaa ke kuncothu lwebreakfast at Vukani Community Radio kodwa naphaa ke kwipheji yalapha ekhaya uVukani Community Radio ndijoyinwa nguye ke mphulaphule weVukani FM yena ke uMr Bulelani upabunyonyo convena ke wexhalanga civic platforms kodwa ke sizojonga i-updates ngakumbi kulo mcimbi ke wakwa-mayoral engagements okanye masithi ke updates on isakhisizwe mayoral engagements zikhona izicwangciso kabanazo ke ngolu suku lanamhlanje kuquka ke ii-meetings ezikhokelela ke kulo mcimbi kodwa ke sava banzi into yokuba mhlawumbi ke zithini ke izicwangciso zabo Mr. Bunyonyo tata ndiyabona ikhamera yakho isavalekile I'm not sure noba uyakwazi ukundivulela just nje unmute ikhamera yakho sizokwazi ukubonana ngosikakhulu tata ngosikakhulu ndiyabulela masikubulise enkubeni sikunike elithuba uzibulisele komphulaphuli weVukani FM ngolu suku lwanamhlanje
mandikhahlele kuwe msasazi mandikhahlele kuwe nkosazana yamatshawe ndibulise bonke abaphulaphuli beVukani kule ntsasa yanamhlanje izibulisela egama lenkosi yethu uYesu Kristu amen
Amen. Kwasi kakhulu. Iba ngathi uyayenyusa nje ikhamera ndikubona ngenhloko Mr. Bunyonyo. Ndifuna ukubona ebusweni. Kwasi kakhulu tata, kwasi kakhulu. Ndiyabulela. Ndiyaqonda nibhizi namhlanje nimanqathanqatha uku-engage ngakumbi kulo mcimbi ke besike sawushukuxa kwimbathu oquka ke ubume bukamasipala ngakumbi kumcimbi ke kasodolophu namhlanje ninezicwangciso ke ngakumbi eziliqela ukuzama ukulungisa ke ukuhlala ungakhe Mr. Bunyonyo usicacisele iprogram ngakumbi ninayo uquka imithingi eninazo ngolu suku lwanamhlanje
Inkosi Msasazi, mandiqale ngelithi sele ndisuka kwintlanganiso yokuqala ngoku ekuseni ibingo-7 yaphela phaya ngo-7:30. Intlanganiso yesibini ezawuthi iqhube izawuqala ngentsimbi yethoba ukuya phayana ku-11 ekuseni namhlanje kuzawube kuyintlanganiso ye-African National Congress i-subregion yalapha ebathandwa ndondo i-subregion ke yasisakhisizwe ezawube idibene nesakhe isizwe troika xa sithetha ngetroika ke sithetha ngomeya uspeaker kwakunye ne-chief whip of the ANC okanye i-chief whip kamasipala apho bazawuthi nabo bahlalutye bebodwa lo mcimbi singawo kasodolophu ze kuthi ngentsimbi yeshumi this morning kwakhona sidibane ke thina ke siyikomiti yethu eyonyulwe ngabahlali ukuba simele abahlali kulomba kasodolophu zawachaza ke msasazi amagama amalungu ekomiti ndichaze nenzo azimeleyo ngo-11 ukuya ngo-1 kudibane ke ngoku i-subregion ye-ANC nale komiti yabahlali apho bazawube bebonisana khona into yobana kahle kahle yintoni na ingxaki icingephi ukusukela ngo-1 ukuya ngo-3 sibuye sidibanise kwakhona i-African National Congress i-subregion sidibanise i-troika that is umeya usodolophu uspeaker kanye no-chief whip sidibana sobathathu ke ngoku nekomiti leyo ukuya ngo-3 zekuthi ukuya kantsimbi ka-4 saziqukumbela zonke izintlanganiso sike sinike ke ngoku ingxelo kubahlali into yokokubana zihambe njani ezi ntlanganiso zanamhlanje mandichaze ke msasazi ubana ngobani la malungu onyuliweyo ale komiti besuka kweziphini intlangano ngulo uthethayo wokuqala uBulelani Bunyonyo osuka kwixhalanga civic platform kube nguvuyo lwethu uLucky Silwana osuka kwiland komiti sawukhumbula into yobana ke kwakho ingqushungqushu yomhlaba phaa ku-2018 uyikhokelwa nguye umntakaSilwana uzawube ke eyinxalenye yale komiti kube khona uSiphiwo uLiwani omele icalusa simazi kakuhle ke singabantu balapha esakhe sizwe uMr usakubizwa ngoba nguzibali then kube khona ilungu lombutho wabahlali isankho usisinomsa miso ophaya ke yena ke endondo owokugqibela ke msasazi ngusomabhizinisi osuka kwi-business forum kodwa ke abakasiniki bona igama sinethemba lento kokubana xa similisela le komiti namhlanje phayana ngo-10 o'clock sabe sesilinikiwe igama lomntu omele ibhizinesi kangako ke msasazi sinalo ithemba lekubana ke kule kwezi ngoqo zethu kwezanamhlanje noko akukabikho mntu ubonakalisa into kokubana okanye umbutho okanye isebe elibonakalisa uba ngundaba olukhuni that is the difference xa ndixoxa kwi-environment yedemokhrasi nakulaa environment ye-apartheid noko kukhona utshintsho ngoku akukho mntu ubonakala ngathi ungaphesheya okanye uza nendlela engaboni ngasonye sinethemba le nto yokokubana xa siphuma kule ntlanganiso ka-3 sawuphuma sivana ukuba sivana ngantoni na so sizawuyinika ingxelo phaya ngo-4 o'clock this afternoon ukuba ngaba kuyavisiswana okanye yonke into izawuhamba ngokwezicwangciso sinayo into ethi nge-14 kaseptemba sawube sesiwuqukumbele wonke lo mcimbi singawo asinayo into ethi ingade kudlule kumhla ka-14 kaseptemba enkosi msasazi
Kosi kakhulu Mr. Bunyonyo just nje kumzuzu omnye sinawo ngokokuva kwam after ezi meeting nizawube nizihlele namhlanje nithini zawusingqelo ebahlaleni ingaba mhlawumbi niza kuyenza njani loo nto ingaba mhlawumbi ikhona intlanganiso enizayibiza yabahlali ukuba kunjalo izawube ibanjelwe phi ngabani ixesha sijonge i-venue mhlawumbi kumhlali omameleyo khona apha ke sakhe sithu
msasazi xa siqukumbela usuku lwanamhlanje la malungu njengokuba esuka kwii-organization ezahlukahlukeneyo bazawuya kwiintlanganiso zakho kwiintlangano zabo beyunika ingxelo ingakumbi ke through okokuqala izawuba through uWhatsApp okwesibini xa sigqibezela ubana uba depending into yobana intlanganiso iphuma nantoni namhlanje sizawuyibiza intlanganiso yabahlali kule veki kwalapha evekini apho sizawuthi sinike khona yonke inantsikana ingxelo egcweleyo ngoba kaloku ayiyo nto yalapha edolophini lena yinto yabahlali basasakha isizwe xa bebonke indiquka zonke ezi wadi zalapha esakha isizwe enkosi msasazi nani ukuba ngaba niyakwazi ukusinika ithuba singakwazi ulusebenzisa elo thuba elo sikwazi ukubana siyinike ingxelo egcweleyo kwanamhlanje ngoba kaloku yinto yabahlali le ayiyo nto yamalungu ekomiti ewodwa
Ngosi kakhulu tata ndiyabulela mandibulele tata ngexesha othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkqubeni sithembe ke nezicwangciso eninazo namhlanje zaba yimpumelelo
enkosi msasazi kakhulu siyabulela sibulela kubaphulaphuli bevukani community radio enkosi
Kosi kakhulu right ke mphulaphuli wevukana fm imizuzu leyo ke masiyenze mizuzu elishumi kube ethe phaa ke intsimbi